Yo!
Tugende sasa tugende muri Primus Star. Tuwake Kenzi Milio. Wallahi. Naje amaiko tuwewe.
Namahoro.
Namahoro. Na uri mwiba je batatu baronse Kenzi Milio.
Eh, je ndi Oleg.
Oleg. Eh, ko ahanda bona amaze kuza umwe Estanish.
Ah, aratinduka abashe.
Wewe ba Oleg ni witwa Beefface.
You know,
Nikuru
gufashanya ko
ubizikibazo. Wewe gwawe noro?
Eh, 15 million. Na bifesi ngizinga 15 million. Yumvire gutamba umuziki kwa cyudaho.
None arakabonura adashwe byaraheze yaba ari kwaririmba.
Yacabuwanyuma.
Wowe rero injiraho
sigatire ziraza.
Eh, ubabwire yuko kimwe kimwe ari gwao ikindi ari
cyose. Bacabaye amaze 30 minutes.
Eh,
sawa murakoze bose.
Sawa.
Sawa sawa. Sawa rero bose murakoze gena hejeje.
I'm going to go to the house. Neza cyane. Kuko ubu bazozi umuntu umwe wenyine.
Sawa murakoze.
Sawa.
Eh.
Breakfast on the floor.
Wewe ni wiki.
Anje gutora.
Urinde wewe.
Breakfast on the floor.
Breakfast. Wakize ko na numba ngurwaye ngurachibwa ngo wakize.
Chibwamo.
Mhm.
I'm going to go to the house.
Olegi Biface, shigachi wawo Biface, wama ya yuwawo waji kuya tora
Wabunika kufishina na mahera
Mbirisha, nimba, ungomba, kuiwa, nga
Suwale tichinga Wabunika kufishina na mahera Jee, kiasi milio
Tayari, uibge Uibge
Gute, gute
Uboni minubisa, ichimisho bagu hai uro Uifikinu bagu hai Uibge Amahera yawe yatwaye witwa Oleg. Oleg ni yaje gutura amahera yawe wibwe.
Oleg.
Oleg O E G Oleg.
Ubu yagumavuga ngo babose tumenyane. Kurushi kamenye kuri 15 milozi wanje.
Yo. Baki so wa mutuni.
Lari kimera mutuni.
Yambiye kucibwamwe.
Fred. Yo. Ikostime bodi nara iri ha 12 milio.
Uya gostime warai kupesheje.
Na uya kari.
Oh. Tayari.
Oleg.
Uri.
Ubuje ko nguba.
Umviriza wewe nakuya ati uribe tora iyi nzenyi wawe soka nene wungutse ko bagwe 15 milio bakabaye bayakwivye wungutse entora genda soka
olege
soka cyane da kwamagara aba city
olege
Bakunzi ba Mutama Gerrard official nimba iyi video yabashimishije gira like like commentaire kandi kamezo
oya kuni like
gira like commentaire share nibibagire kugira subscribe turabakunda cyane.